Sanibonani ekhaya lamaphupho, iphupho nencazelo. Ngiphuphe nginethwa imvula ngabe leli phupho lichazani. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha usemvuleni noma uphuphe isimo sezulu elimbi liduma, likhemezela, amafu amambi, linetha. Umoya omkhulu omumbi ophephula izinto, isichotho. Kungaba futhi ukuthi uphuphe izulu elimbi elihlomayo, amafu amnyama phezulu, isishingishane somoya. Kungenzeka uphuphe izikhukhula, uphuphe imibani ishaya phezulu. Leli phupho lichaza okubi, akulona iphupho elihle leli, incazelo, leli phupho lichaza intukuthelo, kukhona abakucasukele, kungenzeka kube ngabantu abadala bakini asebashona abathukuthele, noma kube ngabazali bakho abasaphila, ukhumbule abazali bakho nabo bayidlozi, uma bethukuthele ngawe amaphupho anjena ayaqhamuka amaphupho ngemvula. Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina ukuphupha imvula ejwayelekile, kusho ukuthi uzothola okuthile. Ngokushesha, kungaba isipho ukuphupha imvula enesivunguvungu, uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni ukuphupha imvula isimile, enelanga. Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga seliphumile kusho inhlanhla ekusaseni lakho ukuphupha unethwa imvula, kusho inhlanhla enkulu ukudlula kwakho ezimgqinambeni obubhekene nazo kanye nokuza kwezinhlanhla empilweni yakho. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare ne-link. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho, usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.